Mm. Kuongo mana gi nyare. Mm. Ndiluwo mako. Mm. Aya, koro ka en wuon. Koro neko make.
Yawa.
Neko mako dhakono mawacho weche maromo kamagi.
Yawa.
Owacho weche madongo to yawuote be nitie.
Koro tim ni rach.
Koro wang' ni kiro dichuo. Tembri go nyanya wana.
To umbe konyo uru yero ng'iyo gi gibiro dala na ka sama tin gi dogi
ng'iyo chuny ng'ato.
Tok mane sa. Di ng'e chuny ng'ato. Ng'e ndo kata mani da yuda chiene. Ma koro timo gik moko modudu ni. Ma koro timo gik moko maka we ka dok ni. Tayudo ka o temo ama lije ma teso layo.
Mi ma teso dhi go.
Ma be ame ya be.
Layo gudi chenga.
Dongo pole ni. Ya, ma go de yer ku. Mano ngama ni. Mano ke mumi aje na riembo. Na riembo kada sane ko pono biro. Ma wang ro biro no jowadwa. To cheng nu na mana luongu de na. Nu ne.
Ado na ne.
Bil no wadwa.
Ma odi.
Eh ma kama
ma odi.
E kama wono para nyi jote ma o gi
na lae ni ma to.
O eh na we to kina ka ta dongo nono. Eh nyo moro ne ka unalo bil.
Eh wa bil ni.
Eh bil no ne ba.
Eh no wa bil.
O da lo so gimara. Eh. A lo so lunch gi gi moko ma da lunch lan.
Eh.
Da lunch be ya no.
Eh dada ni be ni ki ngata dier.
Tape.
Eh.
Eh.
Mabe, Men Jacky, my.
Hey, Ann.
To be in the chuori.
Osa nendo, nicho, onendo machine.
Hey, man, almost. To add one of Wook Odi.
Hey, can you coupe in a go? Yeah, can you? Yeah, can you? Yeah, can you? Yeah, can
you? Yeah, can you? Yeah, can you? Yeah, can
you? Yeah, can you? Yeah, can you? Yeah, can you? Yeah, can you? Yeah, can you? Yeah, can you?
Yeah, can you? Yeah, can you? Yeah, can you? Yeah,
can you? Yeah, can you? Yeah,
can you? Yeah, can you? Yeah, can you? Yeah, Mano chaka cha.
Paro ni.
To min jaki no sene ni kanye.
Min jaki bisena no surani.
Paudi.
Min jaki ofu ka wuna mewe ya. Koka na biro ka wun paru wonge, wun paru nendo. Adwa na uwe kodi.
Tiduwara ngo, oke wach wach miduwaro.
Tiduwa da kodi.
Mago beni tiye.
Hey, to be a tigi via. Sawa. Eh a tigi wachane jaber.
Men jakarwa ni mi a tula.
Bibi kara podo hin.
Eh podo ro no ko ndek na.
Eh ro dak. A ke dwaro.
Adwa ni wadadi.
Okay. Ta ngome konyo go familia ni. In gi dako.
Dako ta onge.
Gwen kami ae.
Okay.
Okay. Iwo ta wo ta.
Ni mane ni ya wi ni men jake ba.
Ro ka chodore.
Eh chodore.
Chodore ji ro ja ja ta ko yuo. Na ko ko yuo kire. Onyalo yudo uka mage ka gibiro ga koro timbe ni kata puodho
okadhi
e
okadhi
to koro dak nang'o
donga daka ni ikelo na ta cham
chunga na wero dani go chungu koro wero chunga ni bor ni
e
ma mami ati mo genani ariembo bibinja di machal kamodo ni tama
Kato chal kama menja kito doga doga mo nyasaye mo kile. Nyasaye mo kile ka.
Kwa doga doga
chile. Kuru doga doga mo. Yin be ija chuchi chuchi dano. Kuru dog mo si wogi wini mabaya.
Uburu kanye.
To isatero maram nade?
Asatero mana mana dek bolo to. Kwa tena nena hindi niya robero koda.
Toki nego tibula nito. Mamoni zero tapan.
Ah, mabe. Ano, tajak listo. Atene nego. Mana kome nego, kasi kone nego siyo.
I'm not going to be able to do it. Sawa, anyalo yie. Lakini muon yo miwugo koda.
Mos, mabe bare muon na.
Amen.
Boku gojo tiae.
Yawa, jo donna ot, donna.
Gojo tiae modung tio me la do tiae. Kamado tuwa do mo tiek dana de tokare mon o wadwa ni puro matek macharo na. Eh, Dani. Be. Tudunga dwa winjo dwondo ngato ka.
Eh, wane ma wantie.
Ah, do you know how we are?
Ah, my one, but
that one is we know.
Yeah,
one tier.
Eh, to get a can with you, Nango, and I'm okay for it.
We do a commando me.
Eh,
Sama want you catch your mera canoto.
Eh,
Yaka bedney be where it yoke, bed me, Madoge born, Madoge so Remaka, and Madi to in Maggie Maggie. Don't come into the Gonato. If any one more get your mabiru no check here, Boja latch, Mabucha pussy, Mate, Mane, Makoka,
Manato, Mane,
I will be going out of car.
Coro Made Chua, Made Chua, Kukonya Uru,
Marini,
Wawa Monde, Utien, be an Eringana Dala Kawa, take the Moke Toreka, Minungano, Locore Dala. Are you doing it in your jola in your mood?
Ato Roma, po wangu to Roma. Imate bara no temre.
Imate
bara no temre. Wewe unso ni ana. Kaki kimoke temre ala kato kunde kato mbere. Tomo bakura temre sare.
Tomera ni ro.
Tomera ni chuo ro kai udo.
Tomera ni ro wako gundi dala mukubu.
Wewe gundi dala rwana rwa kudala ni. O Roma nane. Angwamu Roma kama. Makati mo temre tu umbo Roma. O Roma wangu kana kana ni chuo na yodo wugneji yoko wugoko.
Wugo nani?
Wogi. Roma, you tell my baby, I'll get it. Gonzati! Gon, yeah. My God! My Coro! My Wa!
The most! The most!
And the most now?
The most!
Yeah, you be who?
The most!
Yeah! Tell me about the two, I'm talking!
Nah, we got the two, Dalani.
Yeah? Oh, get Roma! Oh, get Roma! Oh,
get what I think of
it! Yeah?
Oh, get it! Oh, get
it! Be that money! Be that money! Be there! Yeah, but you got it! Yeah, you want to from it? You want to die?
Oh, cool,
Jack!
Oh, cool, Jack!
Oh, cool, Jack! Oh, cool, Jack! Oh, cool, Jack! Oh, cool, Jack! Oh, cool, Jack! Oh, cool, Jack!
Who charging at it?
Laura!